nkayerembe tumaze iminsi dukwegana amatwi kandi nabo nababwiye nti mwebwe ndababona icyo mushaka mukwegura ibikorwa kugira ngo muhembwe umwanya muremure muhembwe menshi mugabe n'igihugu bahombye ayerembe nabwiye umushikiranganji ni mushasha namutije inkoni yankoni mwama namumanyiriye ko akamari genda ubu rero ukomane ntibishobora kumvikana aho usanga akanogo ukazibona handitse ngo ayerembe umwaka ugahera ako kanogo batarakatse ndabeshe kugira bampende ko bariko barakora barafata bakaringaniza bakaringaniza akanogo mu ikaburimbi ngo bagereze ko bariko barakora ariho bari bagaca bigira ukaguma ubona ngo ayerembe ayerembe umwaka ugahera ubundi ugasubira ubaho uzosubira kubona ikinogo nzoca ndahagarara ntimvahagiheze ntakundi nukuva ndinze niyizira rero mbambaye nanje ministre nukuva ministre ntababaho deje ntababaho kuko ntibyumvikana ingene umuntu ashaka guhembwa gusa ata kintu yerekanye yakoze